langu chenza tanifadhia. Mui 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 kumechungwa, kalimenya utadhani chenza. Nalisha megwa na waume wenza. Chungwa, kalimenya utadhani chenza. Nalisha megwa na waume wenza. Bora chenza ngefanisha na limao.
Same baby.